nuga simbu mutima ukandi sizo hengeshanya icyo nafise nico zo kwimba unahono de magufise kuku imwe mu mema buri kanya umutima uraremuruse kuko uboni ruhande yanje wewe unisanzura kuko nkeneye ni wewe unyitaho uko bikwiriye ngiri isezerano urarisiga usire ujya kiruri gumye urishira ku muzirikanyi
Master Music.